Oh, yes. Yeah. I Jado. I ain't shy story time. I haven't done this in a long time, ne? Omunye, sometime last year, uthi ubehlala eMalawi. Ugoqa mina phela, usho ukuthi mina ngithi ngiyon mina, angazibona, ayangibona, akaboni lo muntu. Wayigoqa mina uthi uhlala eMalawi. Hayi, ukulungisela izinto inani. At that time vele ngangikhipha, khona iwashi ngangikhipha early last year. February kanje, March. Futhi nakhona nje, it was just nje ama-boosters lawa. It wasn't really into yokulapha. Yabe into nje like a self-cleanse. So, ugoqa mina ngithi. Eventually ke, I was I attended enye ilokhuzana. Lento ya Roma konje kwakuyinto ngakhohle. Nakhona was just an in and out. So I go there. I need. Mina ke ngiyakunika ngoba ngifuna ukugcwalisela. Khona uzoyitshela ukuthi uthuthuthu ingasebenzi. I want to prove it to you. Angithi ngiyislima mina uclever wena. Right. Sharp ke. Kwenzeke ke lokho okwenzakalayo. If you go to the lives, if you go to Ilama Live series before Day to Thinkosana, I did a self-discovery. Go listen to those lives. Go listen to them. A guy called Wiseman. Ungene lapha, ungene wama comment. Open the comments. You read them. Angazi mina. You go, you read the comments. Kwekqi, khona le show. Abangani bami abayithandayo. Le enalombhemu lo. Abanye baklima amandla ehlathi. Kodwa sebekhohliwe ukuthi nje ukuqala kwezinye zezinto. Hayi, ake ngithule. Usayibonile. Yabona ngoba le nto esengiyishilo, usayibonile umngani wami. Hayi, khuluma kukhulu. I'm calling you out. Konje umuntu uma esenamalozi uba neshobalani. Ele nkonkoni konje angithi. Oh yes. Yeah. Njalo. Ayijiki. Uma injini.